Who's dancing? Who's dancing? Cha-cha-cha-cha! Pa-pa-pa-pa! Wow! Having fun, Lauren? Look at her. She's like... Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Wah! Wah, wah, wah! Dancing, dancing, dancing! Look at her wiggle the left foot and the right foot. Whoa!
When I was a little baby, I did like this.
You did? Da 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 da